Nze Susan bwetuuka ekituufu kinti bwe mbeera bbanga tazingudde nyinza n'okunoba ku lwekyo.
Ensenene yeefuna kiraru naye ssente zaayo zo zaakagwirawo.
I can compare this with chicken because it kind of has the same taste and it's yummy.